Selizela bhoboka ithumbo kumculo wasolo omunye ngokumdlengulo ezicelela ushwele uLady Zamar intokazi ethanda ngabaningi ephimbo layo limnandi. Ngesonto ntambama lentokazi igcine ibhodlile ngosizi lweminyaka lokuhlukunyezwa ngabathandi bomculo ngodabo lwashini iNingizimu Afrika ihlukene phakathi. Lo mculo wasolo uSjava ngokumnukubeza ngokocansi ngokombiko waveli isigameko senzeke ehotele eToyando eLimpopo ngo-2017 ngemva komcimbi owawukhona. Babodwa babethi-ke bayameseka uLady Zamar ngalokhu ayekusho nokuyisimo noma-ke nokuyisimo lesi esakhulele ekutheni umsolo uSjava egcine elahlekelwa ngamathuba amaningi emsebenzi lavulwa icala ngo-2019 esiteshini saseLimpopo. Owayekhulumela amaphoyisa aseLimpopo uConstable Motsau Mokepe waveza ukuthi idokodo ladluliselwa kumshushisi wombuso ukuzothatha isinqumo ngecala. Kwenzeka konke lokhu nje uSjava uyaqhubeka noma-ke uSjava uyaqhubeka-ke nokwesela umsebenzi ngoba-ke abahleli bemcimbi babengalifaki igama lakhe ohlwini labaculi ababeqashiwe, kanti-ke nezinhlelo zethelevishini ezifana nozalo ayeqashe kuzo zamlaxaza ngemzuzu yokugcina. ULady Zamar ufaka-ke isikhalazo enkundleni kaTwitter uthi nje useneminyaka-ke enaphazwa ngabantu bethi-ke wacishe wabulala ikusasa lomunye ngenxa yesikhwele. Abantu abaningi basola ukuthi-ke le ntokazi yaba nesikhwele ngesikhathi uSjava owayehlele kumcimbi wakhe yedwa evakashelwe unini esiteji ehamba nentokazi okwavela ukuthi-ke umakoti wakhe. Kungani-ke ningizonda kangaka? Kwenzeka kanjani ukuthi-ke ngibe lula ngale ndlela kini? Ukusho-ke le ntokazi ibhala enkundleni-ke uTwitter. Akagcinanga lapho, uqhubeka nokuthi abantu-ke abalwazi udaba lwami lonke-ke futhi-ke abazi nokuthi kungani-ke ngithule sonke-ke lesikhathi. Anazi ukuthi-ke nimephula kanjani-ke omunye umuntu. Ngale nkulumo kucacile ukuthi-ke usithintele-ke isinqando kodaba abantu-ke bakhwele badilika kuye-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana.